Umhlangano wamashumi amabili womkhakha wabezindaba iRhodes University Highway Conference oqhubeka eRhini eEastern Cape kulonyaka ugxile ekusetshenzisweni kwe-internet kwezokuxhumana. Lo mhlangano uhanjelwe ngamakhulu abantu khona kubo abezindaba, iyintatheli kanye neyifundiswa.
I-internet nobuxhakaxhaka bayo kudlala indima enkulu kumaziko onxibelelwano nendaba. Inkampani ezininzi zijonge ukuphuhlisa indlela abasebenzisa ngayo i-internet. Oku kuzisa ingxaki ezintsha kumaziko okusasaza.
The nature of production of news has changed radically, but you also will find that the internet itself is affecting our business models. Where we used to have people read newspapers, those same people have moved now online. But the money has not followed us online. So we still have to produce the news, but no longer have the same money. So all we are trying to interrogate now is how do we generate resources, revenue, profit.
Indima ye-social media nendlela esetshenziswa ngayo luluntu jikelele nayo ijongiwe. Amaqonga onxibelelwano ahleli eyindlela yonxibelelwano phakathi korhulumente noluntu.
Yeah, the South African Local Government Association, together with its partners in local government, Cities Network and the Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs, have identified the media as one of the key partners towards strengthening local government.
Le nkomfa yindlela yokuba amaziko osasazo, intatheli, namaqonga onxibelelwano adibane ukujonga indlela zokubheka phambili. Ndingivepoti kwiindaba ze-SABC eRhini.
Umthonziswano phakathi kophiko lwamaHawks noNgqongqo.